Radio Public Afrique. Radio Public Afrique.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mushikizwa na Marie-Ange Irakoze.
Nakoze guhitamo gukurikira amakuru mushyirizwa ni radio RPA ya ijwi ry'abanyagihugu. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 9 Nyakanga umwaka w'2024. Amakuru twabateguriye yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira. Amezi abiri hararumanye abadandaza y'ibinyobwa batarashumbushwa kuva babihagaritse. Murano makuru turabageza mu mihingo itandukanye y'igihugu. Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke batari mu mugambwe uri ku butegetsi bahagaritswe umutima n'iterabwoba bagirirwa n'imbonerakure na bamwe mu ndongozi za komine Mubwi, aho bategekwa kwishikana mu mugambwe CNDD-FDD atari uko naho ngo bakagandagurwa. Navyo nyene murano makuru muraza kubikurikira. Mu mpera za makuru turabashikana muri quartier Carama iri muri zone Kinama, aho abanyagihugu baho bavuga ko bamaze amezi yababandwi badakubisa ijisho amazi meza, uretse ubutunzi bwabo buriko burahatikirira n'ingorane zo kugwanya indwara y'ibihara vy'inkende ntisigaye inyuma. Saya gusa hari n'ayanditswe abateguriye mukanya inkuru imwimwe kwayo sangwika. Ndasubiye kubaramutsa aya makuru tuyari mu gisata cy'umutekano. Ubwoba ni bwinshi mu banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi CNDD-FDD muri zone Buhindo ya komine Mugwi mu ntara ya Cibitoke, biturutse ku majambo y'iterabwoba babwirwa muri ino minsi na bamwe mu ndongozi za komine Mugwi hamwe n'imbonerakure. Amasoko ya RPA muri ico gice amenyesha ko babwirwa yuko babwirizwa kwishikana vuba mu mugambwe CNDD-FDD dede atari uko naho bazogandagurwa. Elojivenemesha adushikane mu ntara ya Cibitoke.
Ku isonga ry'abari ko baratera ubwoba abatari abanyuranye w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD muri zone ya Buhindo komine ya Mugwi. Mu kubategeka kwishikana muri uyo mugambwe mu minsi ya vuba hari Akizimana Olivier atwara n'imbonerakure zo muri zone ya Buhindo, hamwe na Niyonzima Jean de Dieu umunyamabanga y'amaho muri komine ya Mugwi asanzwe kandi ari n'umunywanyi wa CNDD-FDD. Amasoko ya RPA muri ico gice amenyesha ko abo banywanyi b'imigambi itavuga rumwe na CNDD-FDD babwirwa ko bacumishijwe ijisho, ko rero babwirizwa kwandika amakete yo gusaba kwinjira mu mugambwe uri ku butegetsi atari uko bazokwakwa ubuzima. Abavuye na FPA muri abo bafise ubwoba bavuga ko babona ko aritotezwa bagirirwa mu kutemererwa kugira ibyumviro vya politike bitandukanye n'iby'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Basaba muri kino gihe k'umutekano wabo wacungerwa. Tumuhamagaye kuri telefone kugira twumve icyo avuga kubwo bwa bamwe mu banyagihugu arongoye. Musitanire wa komine Mugwi Melchiade Nzokizwa nayo yatubwiye ko atabyari bwamenye. Iyo ndongozi yagiriye ko kandi inasaba abo banyagihugu bafise ubwoba kumwitura bakamumenyesha akaba bakiye.
Urakoze Eloge Divin Remesha. Tukiri mu bivugwanye mu gisata cy'umutekano dusimbire mu ntara ya Mwaro, aho hari umugore yaraye ahatswe kugandagura umugabo wiwe amutemaguje imipanga. Ubu uwo mugabo akaba ari kiruruma. Vyabereye aho bita ku Mugwampore muri komine Kayokwe. Inzoga zitemewe n'amategeko zikoregwa mu ngo nizo zoba zabaye intandaro y'ivyo vyose. Eric Niyonzima
yarakerebutse safi kuri Danuka n'umugabazwi ku izina rya Inosa wo ku mutumba Mugwampore ni muri komine Kayokwe ntara ya Mwaro. Uwo mugabo ubu ni kiruruma arikavurirwa mu bitaro byo mu Kayokwe aho bari kwaragerageza kuraba ko borokora ubuzima bwiwe bubangamiwe. Uwo mugabo Inosa rero yatemagujwe imipanga na Tristera Ikimanizanye n'umugore we bwite.
Umusozi wa Mugwankore muri komine Kayoko mu ntara ya Mwaro hariho umugore yitwa Tristera Ikimanizanye yatwagandagura umugabo wiwe yitwa Inosa akoresheje igipanga aramutemagura ku izosi. Wakala mujanye mwitamu kibumbu wakari kiruma hari karapuriku umugore nawe akarachi ya hunga.
Inzoga zitemewe n'amategeko bikekwa ko ari zo mugore watawuze irengero ryiwe yoba yari yanyoye. Incuti n'abagenzi basaba ko arondegwa agashyirwa imbere y'intahe.
Ubwo rero incuti abagenzi n'ababanyi bose basaba yuko uwo mupfasoni n'Ikimanizanye Tristera bamuhana tunamufata akamuhereza ubutungane agahanwa by'akarorero kandi tukikeka yuko ashobora no kuba aranywa inzoga z'iminanasi kubera asanzwe azinywa cyane. Izo nzoga zikaba n'ako karere zinagwiriyemo. Tungane rero bwo gukora kugira ngo umupfasoni anyuze icyo cyaha yakoze. Urumva ko yakwe kumwica bidahinduka yari yamugandaguye.
Uyu mukenyezi rero abanyi bavuga ko yari asanzwe ahohotera umugabo. Reka mbere bavuga ko yahora anamusanga hakorera akamuhohotera. Urugana rwa RPA warondeye Hatungimana Honor umustaneri wa komine Kayokwe ariko twasanze telefone yiwe izimije.
Eric Niyonzima urakenuye mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate tubandanye amakuru twabateguriye.
Erupia
ibivugwa mu gisata cy'intwaro igihe umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro yariko ashikiriza abashinga mateka icegeranyo ntabanduka cisuzuma ry'ingene amafaranga akoreshwa muri ubwo bushikiranganje ku munsi wa gatanu. Umushinga mateka Leonidas na kumujyango yabajije igituma abadandaza badashumbushwa igihe inzoga zabo zibujijwe ku isoko bitabavuyeko.
Mwana ngo mafatire kuri ikibazo cha kabiri umugwa wababajije ujani ni jani ni hivyo zinzoga zitemewe na mategeko zavuye ku isoko. Nakuwa mshikira nganji tulabashimiye ko mwazi kuye ku isoko kuko zarono na magara ya bantu. Mugabo kandi mwenye usiru kwa wene igihugu baribaza bigenda gute ikigo BBN ni ikiwanyu kiratanga uruhushi abantu bagakora inzoga zikaja ku isoko. Hanyuma ya huo bebeene igacha higaruka kigacha kivuwa ngo izo nzoga mwakoze sinzo kanda icho chaye cha tanzi seritifika kigacha higaruka kuvuga ngo bari henzi virashika munga waga hombo bari ya wei niki hugu batoi wa jirangu wa wadandazi za misoko za mabanda za Kayogoro na mwege mwavivo na wapolisi mingwa wariru kako waza kuzifata yona uwa funga kandi bari wa jirangu ye nisi ni mateo hukuni kigo bebele chari charatanzi seritifika nonaga huo mbozi kuri bagira ni mbayo kwa hali haku iye aga shungu shokavu nisho kibazo sanga dufise tuwe tuwe anawe niki huku hivyo wala tugi ya wate tuwe tuwara huni nzoga kandi ari bebele ari ya bjeni iti noni hira wala zidu tuwa hali ni dufise ni watu za kubaza mwishu mwatanzi mwavu zeyu huku umunu ujamu unu arahura aragira ni amasezerano nubwo yarankuye ko kugira ngo nivyapfa azomusubize mugabo siko bigira umuntu agiye mu isoko akarangura kigiranye nawe naho bandikiranira umva cyaho muri ya muntu muto y'uwanyuma yabiranuye nokora aba rero nkigeje basubira gushika mugaheza mukaraba nyine bari abantu bashumbushwa kuko bahumba kandi atari bo bari mu makosa.
Umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere yishuye ko hashizweho umugwi ujejwe gukurikirana ibijanye n'ishumbusho.
Umuti wa mbere uwo mugwi washoboye kubona nuko bwa mbere twobanza tugakoranya abasanzwe bahingura ibyo binyobwa kugira ngo tubumvishe yuko la responsabilité ya mbere iri wabo. Nukuvuga iyo produje ikintu kiri non conforme la responsabilité igarukiwa ubwa kabiri duce twigira hamwe none ko iyo responsabilité igarukiwanye ni gute abene igihugu batazohahombera. Muri ico gihe rero iyo nama twashoboye kuyikoresha ndetse bamwe mu bahingura ivyo binyobwa batubwira bati kuvyukuri biragoye gusubiza amafaranga kuko natwebwe tuba twamaze kuyagira reinvestissement atariko ico dupropose kandi arico tugiye no gukora kandi cyarakozwe nuko ibyo binyobwa byafashwe mu gihe uhingura asanzwe afite ibindi binyobwa ahingura nk'amazi amaju cyangwa amavuta n'ibindi ati muri ico gihe uwo mwene gihugu abishikanye ku ruganda cyane ibyo byabayeteje mukaje bishikana ku ruganda avec l'identification ya ba nyine byo twebwe ico tuzokora kubera tutagihingura za nzoga tuzoca turaba la valeur y'ico kintu y'ibyo binyobwa byafashwe duce tumusubiza la valeur en nature nukuvuga tumusubiza ibindi bihingurwa duhingura mu ruganda bingana na y'amafaranga ya bya bintu byafatwa iyo niyo solution ya mbere twumvikanye hamwe n'abahingura kandi nganda zimwe zimwe zaratanguye kubikora hari abenegihugu basubije ibintu byabo mu ruganda babasubiza ibihingurwa bindi atari inzoga ari amazi ari amavuta ari ibindi barabibasubiza ariko nikivuga ko bose basubijwe hariho n'abenegihugu batamenye yuko ibyo bintu bashobora kubisubiza mu nganda mu gihe naho bibonetse yuko uwo muntu atakindi kintu yahingura atari izo nzoga zambiye muri icyo gihe twari twumvikana tuti ntituzokugururira kandi ufite ideni ry'abenegihugu nubwo wakwifuza kugira uruganda rundi utabanje gusubiza ideni ry'abenegihugu nta ruganda tuzokugururira mu gihe naho wakwiyemeza yuko ugiye guhingura yari nyezo production uruhinguramo inzoga ugiye kwihinguramo ibindi muri icyo gihe kondisiyo ya mbere ni uko ubanza guha ibyo bihingurwa bya mbere ubanza kuriha ibyo abenegihugu bari bararanguye iwawe ukabanza kubaha ibyo bihingurwa byawe bakabanza bakabishyira ku isoko
naho biruko rero nta mudandaza n'umwe mu bo bazi iyo bamaze gushumbushwa mu buryo ubwo ari bwo bwose niko abadandaza bavuganye na RP ya bo mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike babivuga kubgabo kuvuga ko hari abaronse ishumbusho ni imvugo ya politike basabanya buna abashinga amateka kubandanya babavugira ino savalante singira nkabo mwidonito
abadandaza b'inzoga zikaze cyane mu ntara ya Gitega bamenyesha ko bari mu ruhombo rutagira uko rungana kuko leta yahagaritse kudandaza izo nzoga kandi bobo bari baramaze kuzirangura kubiherutse gushikirizwa n'umushikirangaji w'ubudandaji mu nama nshingamateka avuga ko bashumbushije umudandaza wese yaguye mu gihombo kubera iyo ngingo abadandaza b'Igitega bo babona ko ari urukino rwa politike leta irimwo
Jeho mudanda za wahi Gitega. Nagomba kubarahira yuko atamuhuwe ije gasumbusho mu batwa bidondoga. Tuzo kuba zitekera bazijyana mu makarato nta n'ikindi kigeze gikurikira. Fashi yo huru mbere ashi. Watanga yego se tuyumvise. Nakuru wa mushikirangaji ni mubeshi. Kuko bamwe bakavuga ngo hari habashumbushijwe ngo bakaruha nk'amazi n'ibindi. Ibyo ni kinyoma cyamba yose.
Abo badandaza b'Igitega basaba nyabuna abashinga amateka kubandanya babavugira kuko leta ariyo nyene yari yaratanze uruhusha rwo kudandaza izo nzoga
abo nk'abanyagihugu twasaba yuko abashinga amateka babandanya bakatuvugira kuko nibo babahaye barabemerera ayo mahinguriro bebere ni yahuruhusha mugabo gashobogera bagatuma igipolisi kudutwara ibyo twaranguye kandi ibyo biradusubiza inyama rwose bikatubabaza
umushikiranganji w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere amenyesha ko bahora bahagarika kudandaza izo nzoga zikaze kuko kenshi abahingura izo nzoga naho baba barahawe uruhusha baheza bagaca kubiri n'ibyo bumvikanye na leta ibicishije mu kigo BBN
tugukengurukire Innocent Valentin singira nkabo mu buraruko bw'igihugu naho mu ntara ya Ngozi naho nyene abadandaza bavuga ko atagashumbusho bigeze baronka ahubwo bo bavuga ko abatari bake bahisemwo kunyegeza izo nzoga ubu rero zikaba ziriko zibandanya zigurishwa mu rufuri Emmanuel Ndayishimiye
bamwe mu badandaza bato bato b'inzoga zikaze zeruka guhagarikwa kudandazwa na leta bavuga ko bagize uruhombo runini ubwabo ntibigeze babona umuntu aza kubabwira ibijyanye n'ishumbusho ni mu gihe izo nzoga bari baziranguye ku mahinguriro zikora kandi yahawe uburenganzira na leta bagira bati leta yahagaritse izo nzoga itaduteguje
kuzicuruza ucawimenya ukamenya iyo ugenda kuzinyegeza polisi ikaza ikizigira seze kugutwara nawe nta namwe uburana ntabwo bavuga ngo kwashumbusha icyo nikiwaho babahombye nyene
bamwe muri abo badandaza rero bahisemo ingendo ishobora kubandanya ishira mu kaga ubuzima bw'abanyagihugu kugabo leta vyayinaniye kubashumbusha nabo rero bakishumbusha mu kubandanya ubudandazwa bw'inzoga mu kinyegero
abakizihagarika n'ingozi abadandaza aragize ingorane bari baziranguye bakabasanga nyene bariko barahomba ariko abaca bazibika baca bazidandariza mu kinyegero n'ubuzi hacadandazwa giye kuyirondera barayiguha ibinyegeje ikigurwa menshi gusumba kare izo zagurwa 1,500 nubwo ugiye kuyirondera ucasanga uriko urayigura bibiri
abo badandaza basaba leta ko mu gihe ibitegekanya gufata ingingo bene izo zo gukura ku isoko ibidandazwa yobanza ikagirisha inama abanyagihugu ku neza ya bose nayo mu nzoga zahagaritswe kudandazwa mu ntara ya Ngozi harimo Dodoma Wine, Loki, Sapor, Susuruka, Kiki, Solora Wine, Karibu Ntoyi, Anavino, Terama, Kosora n'izindi.
Tugukengurukire nawe Emmanuel Ndayishimiye mu ntara ya Cibitoki naho nyene niko kuko abadandaza bata ibirake kuri BBN na leta muri rusangi kugeza ubu ntibarashumbushwa. Kugabo nibo batanga uburenganzira guko izo nzoga zikogwa zikongera zikadandazwa. Clovis Niyonzima adushikane mu ntara ya Cibitoke.
Inyuma ya kinyobwa Sapporo gikuriye ku isoko kubera gifite ingaruka ku magara y'abantu abadandaza bico kinyobwa bavuga ko umukuru w'igihugu yari yemeye ko bazoshumbushwa mu kubaha amahera huye n'ibinyobwa batswe canke bagahabwa ibindi binyobwa byemewe ariko ngo bararindiriye amasahera mu nzira nkuko byiganwa n'uyu munyagihugu
Perezida yivugiye ubwiwe ko ibyo binyobwa bimeze nk'ibitemewe n'amategeko kuko ngo biriko birica abantu hama bavuga ko izo badutwaye zose barazandika Perezida yayishyuye ko dusitegerezwa guhabwa amafaranga yazo tukayasubitswa canke bakaduhindurira bakaduha ibinyobwa byemewe n'amategeko ariko murabona igihe gihetse uyu munsi nta n'ikingorongoro baraduha ntituramenya iyo bija
abo badandaza uruhombo rwose bagize bakaba bavuga ko barutewe na BBN nkuko isoko ryacu ribandanya ribivuga
kuri tumaze kurangura ikintu turaba ko BBN yakemereye ko kidandazwa mu gihugu tumaze gusanga hari kwita kashi ya BBN ikinyobwa turakirangura hagize igihe rero bacaga bajejwe umutekano watu kiyatika ikinyobwa n'ikemewe n'amategeko kandi tubona hari ko BBN umva kwa ibindi bintu bivuze rero ko BBN ibifisemo uruhara runini
abo badandaza basaba ibiro BBN ko byoza biremerera ibidandazwa bikwije amategeko
nibarabe ibinyobwa bikwakwiye gusinyira ko byemererwa ko bidandazwa kuko bidashobora kwica amagara y'abanyagihugu kuko twebwe ibintu imitahe nitwe tubihomberamo mu gihe dufite n'agatahe gatonya kintu cyo ntikize
twibutse ko ikinyobwa Sapporo cyakuwe ku isoko n'ikigo kigenzura ubuziranenge bw'ibidandazwa BBN haheze igihe kitari gito icyo kigo nyene cemereye iyo nzoga kudandazwa mu Burundi
urakoze Clovis Niyonzima mukanya amakuru twabateguriye tuyahereze mu bivugwa mu gisata c'imibano
Europea.
Nainabichie kumasonga munango zano makuru ikibazo c'ubukene bw'amazi meza kibandanya kuba akayobera abahinga mu mihingo itandukanye mu gihugu nko muri quartier Carama zone Kinama iri muri commune Nango mu gisagara ca Bujumbura baramaze amezi agera ku ndwi batazi icitwa amazi meza uretse ko ubutunzi bwabo buhatikirira abanyagihugu babona ko n'intambara yo kugwanya ikiza c'ibihara by'inkende batazogishobora Elvis niyo mwongere
Amabombo yo muri karitsiye Carama zone Kinama yarumye kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka kuva icyo gihe abanyagihugu bo muri iyo karitsiye ubwanwa barafutse umunwa bahora bagira agahengwe mu mvura kuko bashobora kureka uyu numwe muri bo
yewe n'umunyagihugu aba muri karitsiye Carama no kuva mu kwezi kwa kabiri nta mazi mu Carama hari horohekwa ari uko imvura igwa tukareka ku mabati Oreo nambora ekwa ni mochi ishito shiberangiye kakye charama atamadi. Marubini ya rumi atatanga ingano kukulisera kuinge.
Amazi rero muri karitsiye Carama ukuyaronka no kurya umutahe abakoresha amakinga tagisi vero nibo bajya kuyarondera mu yandi makaritsiye yo muri zone Kinama cyangwa bakajya muri zone Rubirizi muri komine Mutimbuzi ibido ya maritiro 200 ni hagati y'icatanu n'ibihumbi bibiri
abandi dukoresha turagura ibido igihumbi hagati y'igihumbi kuja kuri demi ukeneye ibyo ushaka mu Rubirizi kuyagura demi ukeneye aya
ashaka kuyizana mu kinama ibido uyigura icyatanu igihumbi twarabagije arategetse ariko ashobashaka kudufasha ashaka kudufasha ubagije ashobora kubwira abatagisibyero bo nibo bahatomboreye abatagisibyero kumutaravuma amabido arenga ijana hari n'abavuma amabido makemabiri nagushe amabido makemabiri.
Abanyagihugu bo muri karitsiye Carama bamenyesha ko kubera ubwo bukene bw'amazi meza batoroherwa gukora isuku ku bwabo no kwirinda akaranda k'ibihara by'inkende ntibabona uko bobikora batinya ko ibintu bigiye kunyuka aho buca amashuri atangurira.
Twagomba gusaba n'icyubahiro umukuru w'igihugu n'umuntu wese yagira icyo akoze kugira ngo karitsiye Carama yonke amazi nk'ubu iyi ndwara yafashe yagiye mu gihugu abanyeshuri bagumasire ku ishuri ni ukuri Imana idatabaye abana b'igihugu abana bacu arahura n'ikibazo turashaka dusabe abashyirahamwe makuru baruge araheza ikibazo cy'amazi cyakarikiye Carama nacyo nisanga muri karitsiye kari gito bivanye n'uko atamazi Carama ifite.
Icyo kibazo kimeze uko mu gihe haheze ikiringo kirenga amezi abiri umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Rajidezo yaheruka kumenyesha ko baronse ibikoresho bishasha akaba yari yijeje abanyagisagara ca Bujumbura ko bazoronka gahengwe mu koronka amazi meza.
Tugukengurukire Elvis niyo mwungere ni no kuri iryo ryawe dushiye duhereze kwa makuru mu Kirundi twa twabateguriye yo kuri uyu wa mbere genekerezo rya 9 Nyakanga mwaka w'ibihumbi 2024. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yombi bagenzanje b'uruganda rwa FPIA bafashije kuyatororokanya ntibagiye abari mu buhinga bw'ibyuma batumye amajwi abashikira atankomanzi ndabakengurukiye. Marie Ange irakoze ndabikebanure ndabifuriza amahoro n'umutekano mu banye no mu byanyu naho ubutaha.